na yɛmfa wo nkɔ tamale ɛwura faila to Abdulrazak ɛgusu agyina kɔ no sɛsei deɛ dabɛ ɔkeka kɔ bɛɛ sɛ dɔnhwere aduoko no ɛde kɔ na nnuane a wɔnoa no ɛsɛ w'ani sɛ sɛ wo ka kyerɛ yɛnkɔ nkɔhwɛ bi mmara.